nakaya makasiya miri zonga entungamira onai vana totungaira chekubata tichaziva dzoushumba dzotsakatika mhuka dzenyu dzourayiwa onai vana totungaira vakuruwe chekubata hatichaziva vakuruwe pindirai dzopera kani dzopera tsairai vadzimuwe tsairai dzopera kani dzopera just for a beautiful land to survive.
Topera, tarirai. For the next generation.
Topera, kanu, topera.